lawula konke lezwini isuke kuwe. Ngikela kuza kuqhubeka lapho ngibofuna ukuba bane wahamba bazange ayisele district ukhona kuba kwethu bane wazange athi nazange ngisele district okanye bane bazange bosele oyaziyo umaziyo district bazange bane oyazi ifethu yaziye district ndawo bane oyenzayo district grandma lena yenzwaki zimyoni ezifanele ukuba ngugrandma feze usela ugubokoko kodwa unenkolo ubaqandisela lesi sipini zakuphila kunjalo bathasa so inkolo yakho ke iphikisayo ayingulamgubona uphikiswa inkolo yakho etobaqandisele lepilisi zawuphila awuphikiswa elapilisi uphikiswa inkolo ukholelwa kuyo kunjalo kubosile kuthi siphiliswa kukholelwa thina elizwini ngokholelwa kwethu bathandwa elizwini sitsho thina siphile niyabantu abathanda abantu abangonam iphakamiseleuyela kakhulu nanaa basazi ke ngoba ilizwi lami lakho liyadanga musani bapostile ukucela izinto kuthixothixo seleninikile sikhona into ukucela uthixo kudala ekunikile ezi zinto but wena ubhizi uyaqhela uyaqhela kuthixo bawo ndinikethi kanti elaa cango ufuna malivule kudala livulekile elaa cango unobangela uba ungaliboni kungenxani uba awunyuki so sithiwe zonke ezintsikelelo zakho ungafana loku awuyi entabeni uyokufumana zonke iintsikelelo zakho zisentabeni niyaba napha nabeni uthixo usikelele ufana noba ebathandaza ungotha umoya unomoya entloko awukwazi ukoko umaentloko usikelele awo ndiyacela uba le ntloko ndinayo mayiphele esisusu ndiyacela uba lo mntana mangaphila awukosikakathandaza umoya ilizwi lakho ndalawuli uthetha nentloko awuthethi ngantloko awuthethi ngantaba uthetha nantoni nentaba awuthethi ngomsebenzi uthetha ngomsebenzi uthetha nokhala undikhangela uyindawo yokuhlala osipho so ndifuna uba uphi andifuni nento ndiyivavao so ndiqokuba okuba bakho bakwane ungathi babohambe kuphela bebezela ukuthi andifuni phinde ukubuye ngoba xa uthe makahambe ndiyaphinda kuntho ndihamba nabathambi so uyamgxotha uphinde uthini uvale awusoze umoya ugxotha ejoseni uvulile emnyango uthathe otsotsi ubakhuphe emnyango nje uhlale uvulile bazaphinde bathini bazaphinde bangenye so thina bakhosile ilizwi lethu liyadala ilizwi lethu liyalawula ilizwi lethu liyamisela nabantwana bakho uba unabantwana baya endlini abanxilayo sebentwana mntana okoko elinjena uthukana nabo mntana usisinela uyindlavini uyososibenaxo udala ntoni udala ezinto uzithethayo kumwako kulo mntana awulwina ntoni awulwina umoya uphethe lo mntana ulwa nalo mntana uluka lo mntana uphethe umoya wedwala awubethi udwala wena ulwina uphethayo lomphefumlo uyawusikelela mntana usikelela awuzwayo into uyinja likhulu kunja kakuye udikwe kwakhona kudlala ndizama udubheke nasemagxeleni nithi ningabapostile bathanda kodwa nako umntu wam uyancima phayekapa kukhophayekapa phayeaye usithoko kakhulu uncima yonke uphele unendawo ke phaya ke yathi abhitha phana fula bonke uma amatata fula abadukile akafundisa obishopu uba sikhona nemzwini bathandwe bosakwenza loo njengokungalinikeli njena uyithatha imali yakho edlalela phaya manikesi kanti zonke zinto akunjalo bathanda niyamkhe ndisikelelo Uzakubona ukuthi uyakususa ngamandla. Unokuba umoya wena abantu abanayo usikelela umoya ukubaneni ngabo.